anabazi kwenye video okasakasi number one MC Azotic kwenye kule kule agaba mama kivu atu woku wakunu kikendeli abazi kwenye nani jimbo ekoma kuna kendeli I'm not sure if you're going to be able to do it.